Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Igisasu cyaguye mu nkambi ya Burengo mu nkengero z'umujyi wa Goma cyahitanye abantu 20 abandi bataramenyekana umubare barakomereka. Uyu ni umunsi ubwisanzure bw'itangazamakuru, raporo ngarukamwaka w'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imipaka irashyira u Rwanda mu bihugu 40 bya mbere bindi ku bwisanzure bw'itangazamakuru ku isi. Mu Burundi, abagore n'abakobwa bahungiye muri komini ya Gitaza baravuga ko bakeneye ifashanyo yihutirwa.
Ndafise intuntu n'umubabaro kubona turi ngaha turi mu gahinga, ntitugire icyo kwambara, ntitugire icyo kunywa nk'abakenyezi, tugorwa na byinshi mu buzima bisanzwe bizwi.
Umwe mu bakenyezi bahunze baturutse ku musozi wa Gabaniro waridutse kubera inkangu ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Guhere ku makuru avugwa rya no hino ku isi, ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma.
Ingabo z'Uburusiya zinjiye mu kigo gicumbitswemo n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nigeri. Umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za Amerika yabitangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Bibaye nyuma y'uko ubutegetsi bwa gisirikare muri Niger busabye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera ku 1,000 kuva muri icyo gihugu. Niger yari ibanye neza na Amerika bafatanyije kurwanya abahungabanya umutekano bahitana abarirwa mu 1,000,000, abandi babarirwa muri za miliyoni bagahunga. Gusa umwaka ushize nyuma y'igirikwa ry'ubutegetsi muri icyo gihugu byose byarahindutse. Umwe mu basirikare bakuru ba Amerika utashatse ko amazina yatangazwa yavuze ko ingabo z'Uburusiya zitivanga n'iza Amerika zasanze muri icyo kigo. Yavuze ko zinjiye mu gihangari cyazo ku kibuga cy'indege za gisirikare hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Diori Hamini Iniyame mu murwa mukuru wa Nigeri. Ibyakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya byatumye habaho kwegerana cyane hagati y'izo ngabo n'iza Amerika mu gihe umubano utifashe neza hagati y'ibihugu byombi mu bya diplomasi n'ibya gisirikare. Byatumye kandi hibazwa ku bazasigara bakoresha iby'igisirikare cy'Amerika cyahubatse n'ikimara kuhava. Amerika n'inshuti zayo byategetswe gukura ingabo zabyo mu bihugu bimwe byo muri Afurika byagiye bamihirikwa ry'ubutegetsi ababufasha bashaka kwitandukanya na guverinoma za Amerika n'iz'ibihugu by'Uburayi. Uretse Nigeri, ingabo za Amerika zimaze kuva muri Chad mu minsi mike ishize mu gihe Ubufaransa bwirukanywe muri Mali na Burkina Faso. Ejo kuwa kane, Irani yatangaje ibihano ku bantu n'ibigo by'Abanyamerika n'Abongereza ibahura gushyigikira Isiraeli mu ntambara ihanganyemo n'umutwe w'abarwanyi ba Hamas muri Palestina. Ubu butegetsi bwa Kiyisilamu bwanganura n'ubukana na Isiraeli bwatangaje ibyo bihano mu nyandiko yasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu. Iyo nyandiko ivuga ko ibihano byafatiwe Abanyamerika 7 harimo General Brian P. Fenton, umugaba w'ingabo za Amerika zishinzwe ibikorwa bidasanzwe, na Vice Admiral Brad Cooper wahoze ari umuyobozi wa batayo ya 5 w'ingabo zirwanira mu mazi. Abantu n'ibigo byo mu Bwongereza bafatiwe ibihano harimo Minisitiri w'ingabo w'icyo gihugu Grant Sharps, umugaba w'ingabo z'Ubwongereza ishami rishinzwe igenamigambi James Hockenhall n'ingabo z'Ubwongereza zirwanira mu mazi ziri mu nyanja itukura. Ibihano kandi byafatiwe ibigo bya Lockheed Martin na Chevron byo muri Amerika na bigenzi byabyo byo mu Bwongereza Elbit Systems, Parker, Meggitt na Rafael UK byiganjemo ibikora intwaro cyangwa ikoranabuhanga ry'ibikoresho by'intambara. Irani yavuze ko ibyo bihano birimo gufunga konti z'ibyo bigo n'imirimo yose y'ubucuruzi inyuzwa muri banki zo muri Irani, kuvatira umutungo wabyo muri Irani, kwima viza no kwangira abo bantu bakorana n'ibi bigo kwinjira ku butaka bwa Irani. Inzego z'ubutabera za Irani zahakanye inkuru ya BBC igitangazamakuru cyo mu Bwongereza ivuga ko mwaka 2022 ingabo z'icyo gihugu zakoreye umukobwa w'umwangavu ihohotera rishingiye ku gitsina zarangiza zikamwica mu myigaragambyo yabaye muri icyo gihe. Iyo myigaragambyo yatewe n'urupfu rwa Mahsa Amin, umugore w'umukurdi watawe muri yombi kubera kwanga amategeko ya Islam ahatira abagore kwipfuka igitambaro mu maso. Mahsa Amin yaje kugwa mu bitaro i Tehran mu buryo burimo urujijo. Nika Shakarami, umukobwa w'imyaka 16 wari muri iyo myigaragambyo yakurikiye urupfu rwa Mahsa Amin, yaburiwe irengero tariki 20 z'ukwezi kwa 9. Umurambo we wabonetse hashize icyumweru. Icyo gihe inzego z'ubutegetsi za Irani zavuze ko urupfu rwe ntaho ruhuriye n'imyigaragambyo, ahubwo zivuga ko yiyahuye asimbutse avuye hejuru muri etaje. Inkuru ya BBC yasohotse muri iki cyumweru yavuze ko uwo mukobwa yakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina nyuma akicwa n'abasirikare ba Leta ya Irani. inyandiko yashyizwe hagaragara n'inzego z'ubutabera za Iran irimo n'amafoto yahakanye iby'idohohoterwa yemeza ko uwo mukobwa yiyahuye. Yanenze ibyatangajwe na BBC ivuga ko itashingiye ku kuri kandi itabanje kugenzura neza ibyo igiye gutangaza. Mu nyandiko yasohoye ku rubuga rwayo rwa internet, BBC yavuze ko nta kibivugaho.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Nigeria, ibiro bikuru bya gisirikare byatangaje ko abasirikare babiri bo muri icyo gihugu bazitabura urukiko rwa gisirikare kwisobanura ku rupfu rw'abasivili 85 baguye mu gitero cy'indege y'intambara itagira umupilote. Icyo gitero cyagabwe tariki 3 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Ni rimwe mu makosa akomeye cyane icyo gihugu cyakoze mu bitero bigabwa hakoreshejwe indege za gisirikare. Igisirikare cya Nigeria cyemeye ko iyo drone yarashe ku buryo bw'impanuka umudugudu wo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa leta ya Kaduna. Icyo gihe yahitanye abantu bari mu birori by'idini ya Islam. Igisirikare cya Nigeria kisunga ibitero kigaba gikoresheje indege z'intambara guhangana n'abarwanyi ba Kiislam mu karere k'uburasirazuba bushyira amajyaruguru y'igihugu n'amabande yitwaje intwaro afata abantu bunyago afite indiri mu burengerazuba bushyira amajyaruguru. Bivugwa ko abasirikare bibeshye kuri iryo teraniro ry'abaturage bari mu muhango w'idini bakibwira ko hari udutsiko tw'abanyabyaha. Basabye imbabazi z'iryo kosa. Umuvugizi w'ibiro bikuru bya gisirikare General Major Eric Edward Buba yavuze ko icyo gitero kitari gikwiriye kuba. Perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu yavuze ko bibabaje kandi ategeka ko haba iperereza ku byabaye.
Urakoze Geoffrey Mutagoma mukomeje kumva radio y'Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 93 n'ibice bitatu n'ijana kane n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.vw.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Duhere kuri inkuru itugezeho muri aka kanya. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igishasu cyaguye mu nkambi ya Burengo mu nkengero z'umujyi wa Goma cyahitanye abantu 20, abandi bataramenyekana umubare barakomereka. Abarashe icyo gisasu nabo ntibaramenyekana. U Rwanda rwashyizwe mu bihugu 40 bya mbere binigo bwisanzure bw'itangazamakuru ku isi. Ibyo bikubiye muri raporo ngarukamwaka w'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru kuru batagira imipaka, Reporters sans frontières. Ku rwego rw'akarere, iyi raporo yerekana ko u Rwanda rwo ruza ku isonga mu bihugu bibangamiye ubwisanzure bw'abanyamakuru. Temistocle Mutijima.
Raporo y'uyu mwaka umuryango RSF w'isi itangazamakuru ku gitutu cya politiki irerekana ko itangazamakuru ku isi ryugarijwe n'abakabaye bafite inshingano zo kuririnda ari babategetsi mu bya politiki. Ibyo umuryango ubigaragaza wifashishije igipimo cya politiki uvuga ko ku rwego rw'isi cyasubiye inyuma ho amanota 7.6%. Ni mu bipimo bigera kuri 5 ubu bushakashatsi ngaruka mwaka bwibandaho. Ku Rwanda by'umwihariko, raporo y'uyu mwaka y'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka irushyira ku mwanya w'144 ku bihugu 180 byakoreho ubushakashatsi, aho rufite amanota 40.55%. Mu bipimo byose birebwaho muri ubu bushakashatsi uko ari 5, 2 muri byo ni by'u Rwanda rufitemo amanota ageze kuri 50%. Ni ukuvuga igipimo kijyanye n'amategeko ndetse n'ikijyanye n'imibereho. U Rwanda rwasubiye inyuma ho imyanya 13 ugereranyije n'aho rwari mu bushakashatsi bw'umwaka ushize, ndetse rwatakaje amanota 6.5%. Raporo ya RSF yerekana ko kugeza muri uyu mwaka w'2024 abanyamakuru bafunzwe mu Rwanda ari 2, ikagaragaza ko nta munyamakuru wishwe muri uyu mwaka. Uyu muryango muri raporo yawo uvuga ko mu guha igisobanuro igenzura rikomeye rihozwa ku itangazamakuru kuva yajya ku butegetsi, Perezida Paul Kagame yifashisha amateka yaranze u Rwanda muri Jenoside mu 1994, aho itangazamakuru ryakwirakwije urwango rushingiye ku moko. Uyu muryango uvuga ko nyuma yo gucibwa intege n'ikandamizwa rimazemo ibinyacumi by'imyaka, imikorere y'itangazamakuru ryo mu Rwanda iri mwizi nyuma y'irindi ryose ku mugabane wa Afurika. RSF ivuga ko imiyoboro ya televiziyo ifitwe na leta cyangwa sikagenzurwa binyuze mu banyamigabane basanzwe ari abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi naho menshi mu maradiyo yo akibanda ku biganiro bya siporo n'umuziki mu rwego rwo kwirinda ko yahura n'ibibazo raporo y'uyu muryango igaragaza ko itangazamakuru ricukumbura ridakorwa cyane mu Rwanda ndetse n'abanyamakuru bagerageje gutangaza amakuru aboneka nkagira ibyanenga babinyujije ku muyoboro wa YouTube cyangwa sindi miyoboro yo kuri murandasi muri iyi myaka ya vuba bagiye bakatirwa ibihano biremereye umuryango RSF uvuga ko nyuma yaho Perezida Kagame yongeye gutorerwa manda ya gatatu mu kwa munani kw'2017 igitutu n'igenzura rya guverinoma ku itangaza amakuru byiyongereye ukavuga ko banyiri bitangaza makuru basabwa kwiyemeza gukorana na guverinoma naho benshi mu banyamakuru bo bagiye bahatirwa kujya guhabwa amasomo ajyanye no gukunda igihugu cyangwa se kuba barwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi abatabyemeye uko nabo uyu muryango uvuga ko abategetsi bagiye bagira uruhare rutaziguye mu kubirukana mu kazi mu bijyanye n'ubukungu naho uyu muryango uvuga ko isoko ryo kwamamaza ari ritoya cyane mu Rwanda bitewe n'uko nta rwego rw'abikorera rukomeye ruhari rudashingiye ku ishyaka riri ku butegetsi ukavuga ko ruswa igwiriye mu itangazamakuru ndetse bamwe mu banyamakuru bagira ibyo bahabwa kugira ngo bahindure uko bakora akazi kabo RSF ivuga ko imiterere mibi y'imirimo mu rwego rw'itangazamakuru ndetse n'igitutu kiremereye no guterwa ubwoba abanyamakuru bahura nabyo birimo kuzitira urubyiruko kwinjira muri uyu mwuga urwo nk'uko uyu muryango bivuga rurahitamo kuyoboka imirimo ijyanye n'inozamubano public relations ihemba neza kandi ntigira ingaruka nk'izitangazamakuru Mu gihe ibindi bihugu byo mu karere raporo igaragaza ko byagiye bitera intambwe igana imbere ugereranyije naho byari umwaka ushize u Rwanda nicyo gihugu cyonyine cyasubiye inyuma mu karere Tanzania niyo yazamutse imyanya myinshi igera kuri 46 ni nayo gihugu kiza ku isonga mu karere mu bijyanye no kubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru aho iri ku mwanya wa 97 ku rwego rw'isi Uganda ni ikurikira u Rwanda mu guhonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru aho iza ku mwanya w'128 ku rwego rw'isi Icyakora iki gihugu cyo cyazamutseho imyanya 5 ugereranyije naho cyari muri raporo y'umwaka ushize mu gihe u Rwanda rwo rwasubiye inyuma ho 13 Kenyiraza ku mwanya w'102 Uburundi ku 108 mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo iza ku mwanya w'123
Urakoze Temistocle Mutijima
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Mu Burundi ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ligiteka rirahamagarira leta gukora nkete zimbitse ku bwicanyi rivuga ko bwahitanye abantu hafi 1500 muri imyaka 3 ishize inkuru irambuye Pierre Claver hano inkuru
Ishyirahamwe ligiteka rikorera I Kampala mu Buganda rivuga ko bitumvikana ingene abantu baguma bicwa mu Burundi uko bukeye uko bwije bikarangira imyaka 3 iheze abantu hafi 1500 bamaze kwicwa ntiyagire n'umwe afatwa ngo yagirizwe ico caha Ligiteka risigura ko ari ingendo yo kudahana ivyaha no gukingira ikibaba abakekwa ko ubwo bubisha Muri raporo nshasha ryashize habona rigaruka ku matohoza ryakoze yerekana amazina yabishwe aho biciwe abakekwa ko ubwo bwicanyi baba abo mu nzego za leta canke mu gwaruka ruri mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD igice ca mbere c'iyo raporo kirimo abantu rivuga ko urupfu rwabo rurimo ukuboko kw'inzego za leta Anshire ni ko yagize atwara ligiteka yasiguriye ijwi rya Amerika bimwe mu bimenyetso bashingira ko
kugira ngo leta nimba ishobora kubikorera ko ibikorere ko bitayigoye hari abantu 247 bishwe n'abakorera ubutegetsi buhari mu Burundi hose hariho abantu baca bahamba ivyo biziga bitowe byari bonekeje ko novuga litegeko ryo baryaratanzwe aho babonye ikiziga n'uguca bagihamba ndetse mbere bafatanije n'igipolisi n'ugwaruka g'umugambo uri ku butegetsi turatanga uburorero kugira ngo dufashe leta nimba ikeneye guhagarika icyo kintu nimba ikeneye kumenya igituma ibyo bintu biba nimba itayifisemwo no vuga uruhara nkuko riyiteka ivyikeka.
Igice cya kabiri cy'iyo raporo kirimo abantu hafi 1,200 batowe ibiziga rigiteka rikibaza igituma atamatoza akogwa ngo hatangwe ibihano kandi leta ifise inzego zikwiye zo yakora.
Nabandi bishwe n'abantu batazwi guhamagarira leta yuko yoraba ingene ihagarika ibyo bintu rizokumvikana ko abantu bashika 188 bicwa hanyuma leta ikaguma ihari ifise n'abogira amatozi irafise igipolisi yafise abakora mu butungane umugabo imiryango ikaguma yishigwa babo abantu bagatabaza ntihagire ikintu gikorwa.
Umugambi uri ku butegetsi ukomokamo inzego nka zose z'igihugu uriyamiriza amaraporo nk'ayo wita ko ari ay'ibinyoma. Reveriano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yabitangaje ku ndwi iheze ingozi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru.
Ahari abantu bagira kwivugira ikinyoma hariho abantu bwa mbere atanezerwa n'ingenzi y'uko imeze hariho bamenye gukamisha intambara bigara bamenye kubona amaraso aseseka ubwo bw'abatimana mushobora byose ndetse uvuge gutega basha yuko none imyaka itatu yashobora guhera atabantu bapfuye bareke bavuge abarundi twari abapanze ubu ntuzo bwo umunyagihugu yapavye ngo kubera ngo avuga ati kwanza kivuzwe nandi bashakubwiye ngo ni babandi umwe kubita igihuha.
Rigiteka yerekana ko abishwe bose bazira ibyiyumviro bya politike cyane cyane abatavuga rumwe na leta baharaniye agateka kazi na muntu ndetse nabo mu mugambwe uri ku butegetsi batemera ibikorerwa mu gihugu. Yamara umugambwe uri ku butegetsi wowo naho wemera ko hari abantu biyicwa urahakana iyo mvo
bikaba n'ubusa batagatifu ntidwa dufite amadosiye abagore bica abagabo n'abagabo bica abagore kandi bavuga banga barimo bavuga bapfa amahera abandi bapfa abagore ugasanga n'umuntu yahaye umuntu ati umuntu bitira ingumu umunyikire umva rero kubera bapfa byinshi rero tuje turavuga tuti yamara turabuze naka inkomoro mwonge mwe ngo wahigeze kumbwira abantu umuntu babuze ugasanga yapfuye.
Abanyamashengero nk'abepiskopi ba Ekleziya Katolika baherutse gutangaza kwicocuka kibi kiri mu gihugu kibateye impungenge. Ivyo na Musenyeri Simone Ntamwana ari mu kiruhuko c'izabukuru yahoze arongoye diyoseze nkuru ya Gitega afatwa nk'umwubahwa mu gihugu avyita ko ari igihugu kitubahiriza amategeko yabishikiririje ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro cihariye aheruka kuri ha.
Biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana aho itegeko ari ryarindi akaruta kandi karakamira birakabura mu kumenya yuko umuntu ari katihabwa icyo gihe rero akubahwa iryo teka ntawe ushobora kurikomakoma ntawe ufite uburenganzira bwo kurihutaza bwo kurimugaza.
Ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima maze nawe ntiyashima kugira icyo abivuze ko twanamurungikiye raporo ya Marantaco yatwishuye. Umugwi w'igihugu rerugateka kazi na muntu nawe nyene nturagira icyo uvuze kuri iyo raporo yari igiteka. Uwutwari uwo mugwi CNIDH 6 Vinyine Muraba yatwemereye ko azogira icyo ashikirije niyava mu rugendo rw'akazi yatubwiye ko arimo mu gihugu cya Centrafrique. Iryo shirame ryashize habona iyo raporo yirukanywe mu Burundi inyuma y'intoreka za politike mu mwaka w'2015 yamara ibyegeranyo byaryo byama byisunzwe n'ubushikiranganje bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu mu gihe buba buri ko burakora icegeranyo cya buri mwaka cerekana ingene iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu kabakifashe mu gihugu. Pierre Clavier Niyonkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Abagore mu majwi yabo ku Ijwi rya Amerika.
Buri munsi kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku Ijwi rya Amerika.
Yango mwiterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga.
Wiza mu mugore no kwiteganyiriza
ni kiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ku Ijwi rya Amerika. mu kiganiro cy'abagore mu Burundi abagore n'abakobwa bahungiye muri komine ya Gitaza baravuga ko bakeneye ifashanyo yihutirwa bavuye mu ngo zabo nyuma y'inkangu yabaye ku musozi wa Gabaniro muri komine Muhuta inkuru ijwi rya Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi mwagezweho na Thierry Vendayishimiye
nkaje wandibunga ntana gatenge ndakuye ntana kiyo nakimwe ndarokoye eh nakatanga namba yangira murakabona abanyakuba ndarokoka
Uyu numwe mu bakenyezi bahungiye ku mashure y'imyuga yo muri komine ya Gitaza ahegeranirijwe hafi imiryango amajana atanu yahatswe guhitanwa n'isitegurika ry'imisozi yo ku mutumba wa Gabaniro ryabaye itariki 19 y'ukwezi kwa kane uyu mwaka isoko ryacu ryahishikiye rivuga ko bamwe muri abo ubegereye kugira muganire batangura gukorera mosozi kubera gahinda k'ubuzima babayemwo aba ni bamwe muri abo
Tuja mubindi bintu menga bamwe bamwe nga twokwiyahura ugasanga abana bari ko barakurira mu maso nawe ukaja murira ukabura amahoro
uretse kubura ibifungurwa nibyo barose bafite ingorane kugira ngo bashikire inkono yo kubitekamwo Aline Hakizimana asigura ingene batizanya isafuriya kugeza naho umunsi uhera hari habo idashikiriye
kuva mu gitondo nzamunda sindajya kubera uwo twatizanye isafuriya nyeshoboye kuyimpa isafuriya bisaba umuhishije wundi akaca yakira rero mu gihe atahishije ngo akuremo mushobora gufungura bamwe hari batarafungura kuva mu gitondo sigende umwe n'abandi bamaze gufungura ariko naho nyene bigoye
Ikibazo cy'isuku na cyane cyane kiri mu biteye ibibazo bikomeye abakenyezi mu buryo budasanzwe hari abavuga ko bamara nk'iminsi itatu batoze uyu yitanga kakarorero kuko amazi iminsi mu mihango y'abakenyezi
nari mu bihe rero narabuze gukaba nkaburiki ntahangayika haruhare wicaye impande y'umugenzi atari mu bihe urumva biba nabe kubwira ngo none wewe gakome bimeze ubu nkamugira none wewe ubona turihe none hari icyo wana mfise ndi bukabe urumva rero aho bishitse nkirirwa gukora hanige ni idunya ku mugoroba nkaca niyo gisho gice kimwe nta bana baramaze kumenya ko ba mama tuje mu bihe kweri ibitari kuboneka abana bakabibona abagabo tutubakanye bakatubona ugasanga amatashi inyuma yayuzuye byagaragaye byabaye nabi abigeme ngahonye ugasanga nk'umwegema afite imyaka 17 batahora bibonekana ugasanga biriko biboneka by'ukuri birateye akamara amazi
Amazi bafise ava mu mabomba abiri ariko ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge rigerageza kwama ryabazaniye amazi naho bavuga ko batayaronka ku rugero rukwiye ibintu bikunyugwa n'uko bafise ubuzu bwa sugumwe bubiri ku bantu bashika hafi 3,000 byongeye abagabo n'abakenyezi bose babuhuriramwo ku bijyanye n'isuku aba bakenyezi basaba imfashanyo y'impunzu kugira ngo bashobore kuronka iyo bakuranya n'iyo bahunzemwo
ndafise n'umubabaro kubona turi ngaha turi mu gahinga ntitugire icyo kwambara ntitugire icyo kunywa nk'abakenyezi tugorwa na byinshi mu buzima bisanzwe bizwi ahanye ni hamwe ho kwibendabenda
benshi tugira amahanga imibu imbeho bikadutunda nta musegetera dufise nta suka dufise ibitenge byasigaye hariya nta nikirago turyamaga
nk'aba mama dushaka utuntu twinshi kandi badufashe kumuntu wese twofuma turonka na gahema tukarabaho twoshira ihema kugira umuntu aronke ukuntu yishanza mu bandi bantu
Harabamaze kubagarukira ko mu bijanye n'ibifungurwa hamwe n'ibindi nubwo atari bose bashikirwa amakuru atangwa n'abajeje ntwaro nuko kuri uyu wa gatanu igisata cishiramwe muzamakungu oni cita ifungurwa pamu catanze amafaranga y'amarundi angana n'2,226 ku muryango umwumwe irindi shami ryawo ni gitaho agateka k'abana UNICEF naryo ribicishije mu ishiramwe ritanga amazi mu mitumba ahamed byaratanze indobo, amabido, amasabuni, ibinini byo gushira mu mazi hamwe n'udukoresho two mu mihango ku bakenyezi. Musitaneri wa komine Muhuta Scolastike Niyonsabye arashima kuri iyo mfashanyo imaze kubashikira naho idakwira bose. Atera kama yandi mashirahamwe gutanga ifashanyo na cane cane izerekeye abakenyezi kuko aribo bahanzwe na byinshi.
Abakenyezi bakenera ibikoresho byinshi turavye ibyo abakenyezi bakenera n'ibyo abagabo bakenera. Rero borushizaho ku bakenyezi bakabafasha haba mu gahuzu haba mu bikoresho eka mbere n'udufungurwa kuko urasanga harimo abakenyezi bibungenze usanga bakenera twinshi kubera amagara yabo kurusha abantu b'abagabo.
Ikindi bahunze muri rusange basaba leta no kwimugwa bagakugwa kuri ayo mashure y'imyuga yo muri Gitaza kubera bashobora gusubira gushikirwa n'isanganya rivuye kubiza. Ni mu gihe iki kibanza barimwo kiri munsi y'ibera barajya Bujumbura Rumonge rizwi nka RN3 bakikujwe n'imisozi ihanamye iriko amabuye menshi haruguru y'ibarabara hamwe n'ikiyaga Tanganyika kiri munsi y'iryo barabara. Impungenge bafise hanini zi no kuri kino kiyaga Tanganyika kuko kimaze iminsi naco nyene gituratuza abanyagihugu batari bake baba ku nkengera zaco kikaba giheruka no kwiha inkumbi mu gutwara umwana yaba mu gisagara ca Bujumbura kubera casendanishije mu mihana. Uretse nibyo ababyeyi bamana umutima uhagaze kuko bibaza ku mwanya n'umwanya habashobora kumva inkuru mbi y'umwana yatwawe n'ingona canke na Tanganyika. Ndikumana Adrienne avuga ko bagerageza kuguma babacunze naho bitaborohera
kuko ubona kujugumba nkuko bakivuze aha nta gusamara tuguma twiruka kuko ingona zishobora kubafata cyangwa imvubu ikabafata tuguma twiruka ugize umwana uramubuze waza ngo areka rakintu ugasanga yahise kicana wibaza ngo ari mu bandi ku buryo bwinshi ugasanga yahise.
Aba bakenyezi basaba amashirahamwe y'abakenyezi bagenzi babo gushira ingufu hamwe bakabafasha.
Amashirahamwe y'abakenyezi nayo turashaka nk'abakenyezi bazi yuko umubyeyi bagenzi bacu bagogwa n'utuntu twishye n'ukuri batwiteho mu bintu nyene bazi ko nabonyene bakenera mu buzima bwa minsi yose n'ukuri turashaka ko batwiteho kandi bakatuba hafi umwanya munini n'amakungu yabonye bijya bintu ko yotwiteho cyane.
Ibiza bituruka kwihindagurika ry'ibihe bimaze konona ibitari bike mu gihugu cy'u Burundi na cane cane muri iyi myaka itanu iheze. Mu kwa gatanu k'umwaka uheze ishirahamwe mpuzamakungoni ryarerekanye ko ibihumbi icumi by'abanyagihugu bari bamaze guta izabo kubera imyuzurira y'imvura. Indwara zituruka ku isuku rike nk'ikiza cya korera camaje ibonekeje mu bibanza baba bahungiyemo. Ingaruka zikomeye kandi ziribonekeza ku bakenyezi kuruta kubagabo.
Urakoze Thierry Vendayishimiye. Mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru zari ziyagije igisasu cyaguye mu nkambi ya Burengo mu nkengero z'umujyi wa Goma cyahitanye abantu 20 abandi bataramenyekana umubare barakomereka barashe icyo gisasu ntibaramenyekana. U Rwanda rwashyizwe mu bihugu 40 bya mbere biniga ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi. Ibyo bikubiye mu raporo ngaruka mwaka y'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru bata gira imipaka mu Burundi. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu rigiteka rirahamagarira leta gukora nyete zimbitse ku bwicanyi rivuga ku bwahitanye abantu 1500 muri imyaka itatu ishize. Aha rero niho dusoreje aya makuru. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: umukunzi w'impyisi n'ibirya mbere. Umushi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.